Nuka si sagu mai pitakagi Nuka si sagu mai pitakagi Yana ushani chu nyukurpi goja Yana ushani chu nyukurpi goja
Chu, my pita kangi, and I'll shine it too.